Ya, una banje vene vho ḓivhudza zwori a vhanga ḓi tshi mahwadzi ṋamusi ngori vha soko to vhona ngari a si zwithu zwine zwa vha fhethu. Ha vha na vhaṅwe vhene vho ri vho ḓi tou zwi tamavho fhedzi zwo bala. Zwenezwo ni khou mbona ndi hafhanoni ndo dzula ndo ima tsini na muhulisei, ndi muthu ane a vha uri o shela mulenzhe vhukuma kha nḓowetshumo ya zwa mvumvusi fhano kha ḽa Limpopo kana tori Venḓa. Kha vha tou thoma ngo ḓi introducer kha vhathu vhene a vha vha ḓivhi zwori ndi vho nnyi.
Nṋe ndi tshi vhidziwa nga ḽa muzika ndi pfhi Burning Soul ne Pawe. Vhaṅwe vha soko ri ngwala dza Phawe, vhaṅwe vha soko tshitanda, vhathu vha mmbidza nga madzina a dzinyimbo dzine nda dzi imba.
Hone dzi nomini vhusiku wa ṋamusi dzi tshi ḓivha dzi hone?
Hai, a thi khou wela, ndi ṱoḓa u tika vhathu vho no khou ṋangiwa no vha fhululedza no vha kukuwedza. Nṋe ndi ḓo wela ṅwaha u ḓaho.
Zwi amba zwori vhone a vha weli kha vhaḽa vho ri ndi na jelasi ngori mukene o ṋangiwa nṋe thingo ṋangiwa. Vhone vha wela kha vhaḽa vho ri ndi khou ḓo u tika havho vho ṋangiwaho.
Ndo ḓela zwezwo zwo tika havho ṋangiwaho, u wina havho na nṋe ndi vha ndo wina.